and fun to kiss.
Yeah.
Wicked combination from London, Kenya.
Yeah.
Turn around and you catch up while staring.
Ukinipata nafasi niseme ninachotamani kwako wewe, utajitakuwa wangu milele, penzi langu kwako litakuwa tele.
Chanel Fanny kiss, I'm back
yet.
Yeah.